Joneno marwa kumora mora mauntiere an jatich Nyasaye Carol David Majapak kawuono ni thomio wa ngwono diocheng mabende pi wangwa chwer chunywa nigi lit gi kuyo kawabiro mondo miwako Florence majatich Nyasaye kaachiel kodwa ne watiyo kode e pako Nyasaye.
Okay, Carol David, nite jogo mapenyo to Carol David ni to en nga okingia kinwa gimoro matin.
Wanyega kai na chiel kuom jogo matimo maber sa.
Ji ong'eya gi wer ma kinde mang'eny ni kinde mang'eny osewer kendo osegwedho ji miluongo ni Mark Lwete Ruoth. Mark Lwete Ruoth teko na onge okanyalo wuotho e yori kenda. To gi wer machielo ma bende ji ohero kabisa mawacho ni kang'iyo batha aneno ng'wono. Kang'iyo batha yoyo aneno ng'wono. Ang'iyo chien kumaye aneno ng'wono. Kamano, kamano, kamano.
Okay, okay. Carol David, waneno ka uchope dalano mar Migori mondo mi ukow nyamino mosenindo Florence Robert. Mokwongo in e jawer to embo jawer. Nyalo bedo ni nitie neba achiel ariyo adek misewinjo. Inyalo mana ng'iso fans mag Florence Robert ni to. Florence Robert ni to. Ere kaka ing'e Florence Robert apart from where?
Apart from where, gima ng'eyo ni Florence en dhako ma ja ohala maratego kendo en dhako ma ngeche 31 wuoyo kuome ni dhako mariek manyalo loso mwandu ne nyalo loso gigene kendo ne en dhako modakie ler gi liw mar warruok. Ne en dhako ma is not a double dealer. Ne en dhako morito wach Nyasaye kendo ne en dhako morito ode. Kendo anyalo wacho ni Florence tiyo gi tekone gi riekone to Florence ne ok ohero yuma. Kendo ka gimoro rach to Florence biro kweri directly ka ok opandi to chunye be ne ok mak wach. Okweri gima rach to hera be pod oheri. Koro ang'e kaka jatich Nyasaye mane tiyo tich Nyasaye gi chunye te kendo mane loso mwandu gi tekre ne owuon e yor ohala.
Iwacho ni Florence Robert ne ok ohero yuma. En achiel en ang'ono ma seche moko chiw moro mebe ne odhi nok odhi maber mong'ise ni Carol David magi mago to kendo ichwanya.
Anto kendo pok wako sana kode to chieng' moro ne waneno nikech e pawa mar pako Nyasaye ji mang'eny Nyasaye yedho michgi kendo ji mang'eny biro to yudo ka seche moko ritruok samoro tin to Florence ne nyalo a malo mondo kwer ni king'e ni eka iya malo mondo iti tich Nyasaye to chungi Nyasaye mi luor Nyasaye kendo iwuo kuom jotich Nyasaye marach. Aparo ni mano wach ma Florence nochung'ne.
Waseneno ka social media kacha nitie jogo ma dhi gi weche moko mag miriambo. Maybe Florence Robert ne en kama kama nobedo kama mamoko to kadwa na donje. Message mage ma in go kuom jainago nikech gin jogo mok dwar ber.
An anyalo wacho ni ka ng'ato nindo to ji ywak mopogore opogore. Jomoko ywak e yor siboi. Jomoko bende ywak nikech lito chuogi. To kata kamano, wan wang'e adiera ni jatich Nyasaye odhi yweyo e sama Nyasaye manopango. Koro ok anyal ng'ado bura kata ok anyal wacho nikech gima ng'ato paro e chunye en emong'eyo.
Okay, in kaka Carol David, inyalo ng'iso ni to wendo mane mar Florence Robert ma kiparo tiwinjo ka kiweru kata kine ot kacha tiwinjo ka pi wang'i chwet ngeke kidogo.
Nitiere wende Florence adek. Achiel bed gi yie. Mar ariyo en kikikala. To mar adek en wer mogik mar isebedo jakora. Mago wende magin personal songs kata an bende awero ka seche moko ayudo thuolo mar timo live presentation ta apako Nyasaye through those songs.
Nikech wawito nyaminwa mane wahero sana nyise fans mag Florence Robert wach moro kaka jower nikech chunygi lit to kawuono odiochieng' mogik.
Ne johera mag Florence en lit gi kuyo nikech obanga ma Florence oweyo ng'ama nyalo dino onge. Akwayo ni Nyasaye ma jachiw hoch makende ema mondo honau, ema mondo miunau chir kod ng'uono. Ruoth kende ema nyalo chango chunywa kata manyalo thiedho chunywa. Wan bende wan kod welit kod kuyo to wawacho ni Yesu Kristo e Ruoth en ma mondo okonywa weche duto mondo nyinge oyud duong'.
Dhano nyalo penjo ni to Carol David nodhiga kure? Inyalo ng'iso wafuasi magi ang'o ma wang' ne iko no midhi golonwa jikon mamit tok ko Florence Robert?
Ok alal, ok an mabor, to bende gima ikono endo ok adwa nyisou ni en ang'o, but ochiegni. Ochiegni.
Ochiegni.
Ochiegni muoch.
Okay, erokamano nyaminwa, Nyasaye mondo otelnu, kendo miwa kwe mar dhod chuny. Nyasaye mondo otelni mam. Erokamano.